tubashimire mwese mwashimye kudukurikirana ni Ndundi Web TV turi kumwe nawe urazi yuko twama twishima turi kumwe nawe ntidushaka kunanirwa nuko uno munsi urabona ko turi kumwe nande reka tubanze ko ndatumuha ikaze ngo nitwe Mutoni The Voice bagasuka kandi bakamwita ati Mr. Makanaki n'amahoro
ni more
Thompson benshi barakunda kukubona mu bintu bya karaoke mugabo hagati yaho kagendura rekura indirimbo zi wawe Thompson wewe uretse karaoke na canke gusohora indirimbo zi wiwe nibiki abona yuko muri umwanya bimwinjiriza cyane
kwanza karaoke general yagaritse sikimba kandi karaoke naragaritse ubundimo ndakora carrière solo yuwanje
uvuze ko wahagaritse n'abasanzwe bayikora bo babandanya kwabaye kubona ko atacho byunguka canke yabaye decision yawe
no kila muntu wese afise objectif yiwe mu bintu akora kandi kubyiwanje mugabo nabonye ko kugira muri carrière solo yuwanje igezwa kuhagarika karaoke.
Umuziki nuko yaraje kandi arawukora benshi bakabishima uko abikora. Thompson wewe kuvaho wewe utanguye kuvuga ati ndatanguye kuja muri kariere nkabunkura n'abandi baririmbyi ni giki wabonye yuko abandi baririmbyi batarashika ko canke bashitse ko gushikisa ubona ati batarashika kuri hahandi dukeneye ko Burundi bugera.
Bo kimwe no vuga umuziki umeze neza bariko barabikora ubu dusigaye dukora amaclip ameze neza abaririmbyi bamaze bakora ibintu bimeze neza kandi urabibona nabo nyine bashyiramo ingufu dusigaye tubona n'amakolaboration y'amakonseri y'abaririmbyi bose ni ikintu gikomeye cyane kandi ibintu bimeze neza kimwe gusa nuvuga gushyiramo ingufu cyane gusa dushikane ahantu igihugu
hama bya bindi bitanga urukundo rutari mu baririmbyi wowe bisigura gute
urukundo rurahari urukundo rurahari ko umaze kubona dukora amakolabo meduka gusohora kolabo yanje ndi kumwe na Black G Makanaki ni mwimi sinyani na soye yindi ndi kumwe na B-Face umunoho na konsere basigaye biteranya bagakora amakonsere kandi no mu conference de prince zabo bakavuga n'ayandi mazina y'abaririmbyi bisigura yuko urukundo rurahari
kubwa Thompson ni warumva yuko urukundo ruhari niyo mugabo icu uvuga ati ari kintu kiba kibuze kugira abantu bashike kuri hahandi umuntu avuga ati umuziki w'u Burundi utaragera kubwa Thompson ni wibaze ko ari giki kibuze mu baririmbye kugira mu makungu nawe nyene bavuga ati u Burundi buvugwe zandirimbo nyene zikogwa hama zikagira ingufu ndetse zikanakundwa mu Burundi ni gikora ko kibuze ko ntari mu makungu zo kwakigwa
no kwitahura gusa no kwitahura kandi tukamenya ibyo turiko turakora nawe dushaka gushikana igihugu kuko ugakonta ibyo wawe gusa ibaza ko nitwoshika cyo gituma nakubwiye ubu biko biragenda neza twamaze kwitahura turafise abastari bakomeye indirimbo basigaye bazivuza n'abandi baririmbyi bari mu Burundi basigaye bafashwa n'abantu bari hanze bisigura yuko umuziki ari ahantu ushika
amango ngo kubyerekeye mu Burundi ngo umuntu ngo arose award ngusanga ngo aguma ari hahandi nyene na award yiwe sinzi wewe kubushima umaze kuronka yuko hari cyo bwakunguye
bo agashimwe ka mbere ndibaza ko nakaronse irya ejo ka BTV niko agashimwe kanje ka mbere mu muziki kandi kubwiwanje je karafitse akamaro kuko naronse promotion niyo promotion ituma abantu baguma bakubona visibility ituma nawe nyine ushyiramo ingufu mu gukora cyane kuko nakuntu wogaya award nibayigaya nawe bogwa igipapuro bisigura yuko ari award meme na ba diamond bandi barafise n'andi ma award ya kera atari nzabu zari ama award ya simple bisigura yuko ibintu bimeze neza kandi turiko turabikora bibaza ko byahereye ku BTV azoza n'abandi batana mawadi kandi ameze neza na ya BTV meze neza paske waronga promosiyo y'ukwezi bakaguha n'agafaranga gatonya k'agafaranga karagufasha karagufasha marge ki si menshi mugabo karagufasha gukora nkagiye nara yaronse nacye ngenda kuyariha umuziki bisigura yuko ibintu bimeze neza
ngo ku bintu bigenda birakurikirana hari ama generation bamwe baraza abandi bagakurikira wewe ni generation yahe uhorura birakuvuga ati je nkoze nk'ije generation ndabona ko nanje impano yanje izoba ishitse heza
aha venye na generation icyo sino kivuga ko cyane ko nanje sindi mu ba
muri muri cyane cyane
kimwe no vuga gusa je genda bahanze by'abandi bakora kugira natwe tuduze umuziki wacu kuko uravye generation mu Burundi ari generation itaratahura na ariyo n'indi generation maze gutahura bisigura yuko nawe kugira tuduze umuziki tugeza kuraba ibyo abandi bakora
ego Thompson muri aka kanya urahuye n'umu manager yifitiye ibicano avuga ati je ngira nkorane na Thompson ni giki ubona yuko Thompson abuze yoca gikora ubwo nyene akumva ati ndashitse kuri za ndoto zanje
bo bona ma collaboration akomeye gusa collabo zikomeye ama video akomeye na promotion ishimishije parce que ari giye dukora umuziki mugabo gasanga ukoze umuziki mwiza bijyanye na kote ya promotion nakoze promotion ikomeye mugabo kagufise management ugira collab umeze neza ugakora n'abaririmbyi bakomeye ukavuzwa nawe nyene mu bindi bihugu cyubibona nawe nyene
nuko twavuganye byinshi kandi n'umuririmbyi mugabo uraziko iminsi yose rama ndakubwira yuko umuririmbyi adashaka kugenda uko atatugiriye icyo bita akapela aturirimbire hama duheje tubandanye nawe
It's a bad girl, I wanna see your lover. Are you remindy? Unavyodensi mwanzi unapata homa. Kidesigni. Ngo urayushi udafiti supu. Urumukowa wisi wamge bibi juju. Spiri ya winu warangi kigugu. Umuno numva jeno kwi umuno.
Nakamwe mwumvise mukaririmbo kiwiwe hari abantu basigura byinshi mugabo twa twovuga ati turatomboye no musiko waturi kumwe nawe ijambo makanaki ngo kupigwa radio makanaki kupandisha ama views makanaki icyo kintu rasho kukidusigurira neza iyo makanaki neza dutahure cyane cyane abatabitahura ubwo rurimi mu makanaki
ambo makanaki munciye makeno uvugane na gutrifaza ibintu cyangwa gufaking ibintu ikintu nk'icyo gutanga mahera kugira uvuzwe kubusta account yawe kugira uboneke kufisa ama views menshi bo isi insiguro ni nyinshi mugwa mugira ndirimbo na muntu twatutse ni tu juste message ishikira abantu kandi abizi ko ijya message ariyo n'abandi yabashikiye kandi bakora bikora ko uno munsi mu Burundi usanga kila muntu wese ashaka ku boosta account ya YouTube cyangwa ikineki ibaza ko naho woronga woronga deka cyangwa 3k zikaba zi ari ziwawe z'ukuri abantu baravye indirimbo yiwawe ni kintu gikomeye cyane rwose ugasanga muri nimvi atanguye uno munsi so indirimbo cya boosta si byiza kandi nico gituma nico kirahari mu bintu bigatuma umuziki udatera imbere sana 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 parce que nazigira ya ma YouTube ari ukuntu arabi ibyo bintu gari nabonye masterline nawe nabivuze ko yarabivuze ko bivuga ko ibintu byo ku boosta n'ikindi kindi me hariyo n'abandi bata boosta kandi ni benshi ngo bajya bari muri iki system ya makanya kiyo ku boosta bashobora kwiheba ikintu gikomeye
wamaze kumva icyo bita makanaki nizere ko wagitahuye Thompson wabwira abakunzi bawe ariko uragukurikirana ni giki uri kurabategurira
kimwe gusa kwanza cyambe nohera ko mujye kuri account yanjye ya YouTube gira like subscribe like comment na share ni kintu gikomeye cyane cya kabiri ndabashimiye cyane ko bamfashije cyane mu kunora mujya wadia ya BTV ashimiye cyane no mu boss wanje mu manager wanje usundi madame wanje twa Lord Grace das Kobenshi wa muzi ashimiye cyane kandi na mwebwe mwanumiye nga Indundi TV ko abana kunyumvira mukantumira ni kintu gikomeye cyane bose tonton digital le manager n'abandi ndamushimiye cyane bose arafise place nini ya cyane mu bintu byiwanje n'abarundi muri rusange
Nuko nko mukurangiza ni giki Thomson iyo umuntu amukoreye adashaka kwihanganira mu buzima
Jewe na kimwe kuna jose chendi yangana kuko wabuna mungu buzima utagusa kuihangana utihanganye ni hatari kuko ibintu duciyamo ni byinshi yarege bakuvuga nawe kandi ugasanga umuntu akuvuze ari umugenzi wawe arigiye bagufata nabi mu cyama ke gusa nuvuga Toute la vérité n'est pas bonne à dire. Je suis au courant de qui nous, qui est ça. Et donc, quand tu vas à quoi, allez qui nous. Si les gens qui tout ma, na yes, tu as tout bien. Et quoi, mon agro coupe c'est comme ça. Et donc, à mon, à la coupe d'acan. Et qui nous comme ça, ne.
Tu vas à quoi? Toro et la bench.
Bon, virashika parce que mitima va nous. Il a son banan, mon gars, j'ai coupé du ange. J'ai vraiment dit hangar, quand dit hangar, na, mon finish.
Ego. Nidire ko amaze kumwumva Thomson nivyo yashiye kutubwira ati inyuma y'umunoho twitege iki
mbo azindi ndirimbo shasha nzakorana n'undi mu legend cyane na nyene arinda akorana foto namubonye ga mugabo sino muvuga ubu mugabo suni cyane uku kwezi nyene tujakora video tujasokana clip
reka tugushimire Thomson nidire ko ikindi gihe nitwasubira kugukenera uzohashika
Merci beaucoup vraiment Ndundi Jenny Muhira. Vraiment nagenda ba tashimye cyane bose.
Reka tugushimire wowe wadukurikiranye ku kiganiro cyacu washoboye kumva byinshi utaruzi ku muririmbyi wawe ukunda. Tuje dusubire kandi kubandi baririmbyi wamushaka kumenya icyo bagona icyo bakunda. Gumana natwe ni kuri Ndundi Web TV.